Something else? Okay. Thank you. That's better off. Disappearing good. Alisema lipstick and then
na lip balm.
Akasema it's Vaseline.
Something's fake to me now. I wanna wake up.
shwari, mambo shwari. Warembo, vitungu. Wewe hata hauli. Kwani unatumia nini hauli?